Hiyo katika mpangilio na utaratibu huo ili tukomboe wakati.
Could the Lord will bless us.
Na Bwana atatubariki sana.
Amen. Thank you.
Thank you. Amen, amen.
Amina.